Correct.
So afa ho de meken ho entimi nye brebi.
Debi debi debi.
Ewurade, wo na ofri soro de ma nye bi aka. Nti hu nkwa mbo. Dia obefa wa kwa mu aka no. Na de ope se onkwa kenka a kire oma no. Na na tu aho oden so e do tumi ade a kire. Onkwa so etie so. Aya ma ho nkronkron no mi adwene ne ntiase ani. Se ne beya oba ye ne etie fo nna no. E na mo setie so benya nkwa jamae kra wadom ti. Amen.
Amen. Eda oba de nyangopon yawe no ase bebrebe. Ai se wama ye enkwane nenso wama kwan se yemfa nasem emfa emra yo last 2 weeks any last week nyina no komo a ye die no ye di nkomo adefa otumfo nyankopon yawe no ne doba mezeya no eho enkomo ena ye die ne wum se de beya entremu ne ntiase ahodo obeda di nti no e wo se yetumi ekiremu ye se de beya enyina beti ase na se e bowura de e kire se Yesu no na Yeshua no no ani Mesaya no a enchirimu no etumi aye simple amame no mi no nyina enu nti ene ye pese ye nya saa enchirimu no ebi se last week no ye ma tiefo hu se Yeshua Mesaya no o saa eye God a o title a ye friend God a oye nyame de nti a oye nyame no ye kiremu se ye kase nyame a na kye se ade a wo som biara Yakopon yawe no ye som no na wa makwan se ne ba no se enye de be
ye
som no ena se ye som ne ba ne de ya na ne ba no so ababa baye nyame na emum no eja no a wo ye yakopon wo no na wa ma kwan se ye ma ne ba no sa tumi no enti sa ne tie enya oba na na pa ni monyam bi e de ama ono ano da bi enti abra yohane ebo yesu aso ma 2:3 verse 13 no ye enti asem a ene ne efri so ba e be kan enti yohane kura kan e wo John 1 Verse number 31 no Elikosi 32 no say one de nanka wonim say Yeshua ne Mesaya na abra okokobo asu no de awosoma ne say wonkokobo asu no eno ka che ne say de
onkoba
business wo no wonne de obo asu ewo ejem enti na che say bibia edia da say Yeshua no one ne Mesaya no one yankopon do bakro no na mom New Testament no anase say Bible ne bo ne di say bia obo okase God wa na amafo adwo mu se bia eja no nkoa na wo sa title no e na last week na ye chirechire mu na ene ye ba identify ne ma akra bi e wo sa aspect ne aba biaya ya cho mezi ano agitu mu se o hye eja na se e bi se nche ye bekọ ono nyankopọ do ba mezi ya no adwuma ye di free so hye nse o ma me ye wa sa ase so ye ka ne hwa de na ni di kura no kwampus no ye be di nkom kakra
bi
ni ehu hia pa
Matthew chapter 3 verse 13.
What say?
Ena Yeshua efri Galilea ba Jordan.
Enti Yeshua Mesaya ni efri Galilea e ba Jordan.
Yohane nchen se omo nasu.
E ba Yohane nchen se omo nasu.
Na ono de.
Ena Yohane de.
Osi ni kwa se.
Oka asa de.
Ni mom ne hia se obo ma.
Ono mom na wose okọ na nka Mesaya no ebo nasu.
Ena oba mi nchen.
Ena wu mom na oba Yohane nchen.
Na Yeshua gba se.
Ena Yeshua Mesaya ka se.
Se se de.
Se se pa me na woka se de.
Ma ho kwa.
Enti ase se. Enka eba no ani ye mu a me na wose mbo wosu ba se se de ma ho kwan sa
na sa me se se wose tren ni
na sa na wose ye she tren ni enyina ema
e na o ma na
kwan e na o te ase
na obo yesu asu wiye
abra obo yesu mezi asu wiye
entema
entemara
ofri nsuo mu
abra ofri nsuo mu
hwe osuru bie ma
osuru ebue ma no
na ohunu nyankopon hom se
e na ohunu nyankopon hom se
erose ne se buru ba
no se ne se ewu eba no so
na hwe
na hwe
ani bi firi so ka se
na ani bi firi so e ka se
wo yi ne me do ba
ani ne firi so no eye eja no
yes
ana wasoma ne ba no ofom ha nti eja no e di oba no ho adanse enti ani bi firi so ba se
wo yi ne me do ba
wo yi ne me do ba
osomani
osomani enti nyankopon ya we no ana e di ndoba no ho adanse ne mom nyankopon no a wo no ye eja no wa ma ne ba no tumi bi se de eja no fa verse number 22 no mezi ano eka ye no enti yesu we ye god
yes
nemum enyo ne eja no ene ne biara ye de ma eje nyankopon no nyankopon ya we no ese sewopo sewompo
odi
ne biye ko no eba ma ne ba no sa na ono aka enti ene na wose ye adwuma kan ha de
John chapter 5 verse 22
verse 22
wose eje ne mu atan
nyankopon ya we no mezi ano echem se eja no atemu dem enya eja no ena eba bebu atan na fi se Matthew 25 verse 31 no wose onipa ban baba awane ne monya mu a na bafo nyina eka ne ho na obetena akonya so abu atan but okay Psalm 50 verse 1 na wose ye nyankopon baba
na
onye ko
oje
ne ne mu a ese ade
wetu ho atani ho ese
atemu no e nyankopon atemu obabu wiase na enso so no ode atemu na se oba ne nsa sadie Daniel chapter 7 verse 13 go in the kan yesa
de
onipa ba no epinche eje nyankopon ne nchen no wode atemu ene to me man ene je se ofa ma amanaman
enti
a atemu da kase ye no eye je nyankopon na ebu atem but odi atemu no ase ne ba no ensa
eti odi maja
ah odi ma eja no eti akwese obi ebie company as CEO no afa general manager eti CEO de adwuma ne dea na so de wo hwe adwuma ne so no ye fa no general manager eti sa ne nyankopon aye ne doba ya cho mezia no na die biara esru die o e form die o asasase die o na die be ye bia no odi ase ne ba ne ensa ka ne hwa de
me pato
John 5:22.
John 5:22.
Nti Yesu e kirem de nti a atemu dem ono na ebu bi ko obu atan no e de ama eja no
kwai. Ose ede ne su mu obi ratan.
Atemu dem eja no emu obi atan.
Na ode atemu nyina ama aso oba ne nsa.
Nyankopon se ode atemu no ase ne ba ne nsa. Kwai.
Na won nyina eni oba ne ni.
Bible se obi biara esrufu asazufu obi biara eni oba no ni.
Se de wodi eja ne ni no.
Se de ye di eja no eni no.
Ne oni oba ne ni no.
Nti se owo eni die e de ma nyankopon ya we na we eja no na wa fa sa ni die no ama ne ba no a
oni eja wo soro no so ni
oni eja wo so de ba die
enso ni
aha na ehun no akwakwa te se obi abie company dia se general manager ensa na de also chinchina woni general manager engine na mmu no this is the CEO no kwa ta bi nyankopon se se die ye di ni no sa ne fa eni die no e fa ma ne ba no 1 John 2 verse number 23 yen ko tie bible ye wie ni ababa be describe ene ba kakra bi e wo yesu a ne title ye god no ni aba ni din no so ni yate ase se emu obi na da wo se eje nyankopon no e na wo firi soro esane ye ebewu ye esa ko so da bi oso ma ne ba no ne ba ye se ejuma no na ne ba no so wo title bi a ye fa no god enti o deserve se ye wo se po no me ko tun so atere kan ko
1 John 2:23 no.
Bible say.
Wase obi na opo oba no.
Bible say men kan kire say when ehun no. Enu ti na nyankopon do ba mezi na ba asase so no. Obu onu mo ho. Woje eja no ko adi. But oba de onfa no nyahwe. Me pa o chew. Hwe nyankopon se sa wote do ba ne so otu a. Eti se de wate onu oje nyankopon ne so otu a.
Ebi
so ani bibia asa ne nsa. Adentira wo be kan John 14:1 a. Yesu ka kire se yafo ni nyina ye nyina ye se
mo makoma ntutu
mo mama koma ntutu
mo nyi nyankopon
ni mo nyi nyankopon ya wani ni
na menso
me pato so ani na hopon odi na wa anye ne doba na ani ya wo ya oyeraba mo nyi nyankopon ni
na menso
na menso
mo nyi mini
mo nyi debai
mo nyi mini
mo nyi debai
mo nyi mini
enti sa obeti nyankopon di a ne doba mezi ya nso ye deba de
jeni di
efri se untimi nko ohene nim ane ohene nkase direct e wa abra ochiame won fancy ne so enti de ti o se mo di nyankopon di a bizi ano so monyini ne se John 14:6
o se efri se me ne okwan
ano na e de ba de
okwan
me pa cho se obi esi dan na so ye gate
yes
e de to ano a obi e ba ne ntanya age so fa gate nim ansa ne wa wuram
na
mo de so won fa gate nim na so be hura fa baabi ya be pa to yesu ye kwan no ti se wo anye yesu ani enanu masam so a kye se wo anfa kwan so anko nyankopon
nti
enti John 10:1 se ono ene gate no se wo anfa ne so a
na afrofo baabi
na afa baabi e de ba
ni edutwafo no krom
fo yesu se nkrofo bi ho no ma o munyiri ni enam ene me pin so en so bo nyankopon din o so mu ho mu se o mu ye akronfo nti uka Judah 1:4
was ebi ma wiawia mu ho ba mu
exactly enti e wo nkrofo pi a o bo nyankopon din but o mu ye akronfo alentia o mu bo eja din wa be o ma reject oba no but o ntimi e reject oba no en hu eja no da enu nti na Colossians 1:15 go in the chair and say, Yeshua Messiah, only a young coupon and Casancasa, Nisubine, into what now a quiet young fanaso, and then a coupon and chain. The part of 1 John 2:20 and 12.
1 John 2:23.
Babon Casa.
O be no poor Bano.
Babo Semen Cancha will say, O be beer and phone or brother bre o Nacupomo, O be beer, O Bapo or Banwa, your fellow, Yeshua Messiah.
O near German
man Casa, William, O be a fellow Nacupon or Yahweh, Unino.
Na de opam bo oba ni
na se wo pam e bo oba no din se de nyankopon do ba mezi anaka se ne ba no eso na ntimu ntie no nti se wo pam e bo se din ni sa e wo ndo ba ni din mu a
o wa gya ne nso
sa nipa no e na wo agya ne nso enti ye wo nkrofo bi a wo mu akwati oba no eso omu sumo gya direct e pa to nti sa Old Testament mpo no nyankopon ka kire Israel fo se se wo beso me a age se asofo no tempo afodebo o boni mu o no e ho jumade biara no wan kase Israel ni bianye ni street wa fa bibia ko osofo ni nchen na wan kire o de de ba de yo eti ene nyankopon de bezira na se wo no mo se gwan na naade biara no emfa no so emma ni nchen na mmom no sade ni ye ka se edi na owo ene ni monyimo wo me pa chew Yesu enye ni monyam no abra oba asase so owo enimonyam no ansa na yeba abofo owo enimonyam no ansa na yebo asase ne wosoro ani emu enipa me pa cho John 6 62 near her John 17 verse 5 ti yesu eba bewo no obompa ye bi ema ne ho ani na suafo no na ye ntie mpa ya ya so mezi ya ebo ye edema ne ho kan hwade
John chapter 6
John chapter 6 verse 62
verse 62 no
bible say
Na afi
na afi
se mu no nipa ba no se orokoso
Yesu kasai ene le suafo bi enti fechi no mu nti ase nti wo mu buafu ene wo mu eko ana Yesu kan se na se mu hunu kwai
onipa ba no se orokoso
se mu hu onipa ba no se orko osoro
fa kwa o kanen so e
fa kwa no e de ba de
o kanen so e
na se se owo ho ansa na o de be oba nye mu se se owo ho no mu no na wo ani mu nyam ana wo ba ye no ansa na oba benya me pato John 17 verse 5
Don't chapter 17 verse 5.
Babu nkasa.
O se afi eja.
Afi eja.
Fa no munyima me won nchen ansa no wa mu
yafo. Mu preach say A Januan or Banner, my patch, I'm only careful. Sir, title God, no, yes, yes, we are God, my patch. Yachim, Ama, wow, here last week, dear, Obediah, say, but for reference, second tea, Mess, I spent the best 3 minutes, baby, I was outside honor. 8 years to bomb fire at the Niger, my patch, yes, we are to be a ra. This is a Jan Aman permission. Yes, and Timmy Cotia Jan and Yashi, because I can't John 12, verse number 49. Yes, you can say.
John chapter 12 verse 49.
Can't hear there.
I say.
Eti se obi se yes yankopon no na oyɛ ɔpa no anya no kɔre me pa to kan ne hade.
Wo se firi se me de.
Yes we se wo no de.
Me na me se mo me kasa ye.
Wo se kasa wo kasa nyina na. Ɛnyɛ ɔno wo hyɛ ne ho ɛkasa ye.
Na ɛgya wo suma me ne se me de me nka me se de me nka.
Me pa to ho ne suma no.
Ɛgya no.
Yes na mo se ɛyɛ ɛgya bi ne suma no. Ebi no mo so te aso de mo se ɛgya no a ɛne ɔba no ɛna ɛgya no asɛsa ne firi soro ba from as ɔba. Ɛna wo sa kɔtena aso as ɛgya bio na kyɛ se me te ase ye a wo kɔso a ɛkonwa no yɛ baako pɛ. Ye bɛbɔ awuru asoro ho. Ne akɔ se nyankopɔn akonwa no ɛyɛ baako ana obi sa wo ne nkyɛn. Bible na ɛno kɔre. Ti na John 17:17 no. Yesu se nyankopɔn asɛm na ɛno kɔre. Yesu ne se ɛgya bi ne soma no. Enti ade bi a wo ye biara no. Ogye permission efiri obi nkyɛn. Na kɛ se wo ye somafo. Kan hwɛ ade.
Kɔ se na afei ɛgya.
Na afei ɛgya.
Fa animonyam mo wo nkyɛn sa na wo se wiase ase no.
Me pa cho animonyam no wo nyaaye. Ansa na yebo wiase na wo ba wiase no benyaaye.
Wo nya dada.
Wo nya dada. Enti ɛyɛ soma bi ana esuma no ma na ba ye adwuma bi na wo sa koye enti fa animonyam a me wo wo ntan ansa
na wo bo wiase no sɛ me
wo sɛ ewie wo sɛ wiase ase no fa sɛ animonyam no ɛhyɛ me
ɛwɔ wara wo ntan
ɛwɔ wa wo mu
wara wo
ntan wa wo ntan mpa to nti yesu kɔs from pa to kɔtra hefa
ne ntan
enti John 6:62 ne sɛ baabia na wo wo no ɛhɔ na wo firi bae na wo bɛsa kɔtra the same place enti mpa to nyankopɔn to me ɔda ma ne ba no enye to make towa na mmom no nyankopɔn do ba mesia no yasronku nti nyankopɔn se ne title ekuta no yamfa ma ne ba no Isaiah 9 verse number 6 yenyenwum se nyankopɔn me pacho yawe no wode oyɛ agya but wode ne title ne na body ne bidi bia ne bibia no ade ama ne ba no nti enei wode nyankopɔn fie ne bibia sa ne ba ne nsa enti bra sister se obi se ɔde nyankopɔn wati Ni wo kwati ni doba mesia no amepaacho se nipa no wo ye yiraba ano ni John chapter 14 verse 6 obi nkwa eja ne ntan jise onam ne so de wo se ate ase no nemum eye eja no ne soma oba no eja no ena oba no nam ne so e bae kwai
John Isaiah chapter 9 verse 6 no
Isaiah 9 verse 6
wo se no wo akoko amaye
mepaacho we ye be da nya abotira bra ye kire yesu mu se wo ye mesia no ne a kire mu ye wo se wa wo akoko amaye Me pacho aha se eye vision de tia eye past tense ne ne se se wuhu vision na se vision na wuhu ye no eye me obedia ho dai na wo son ye na wo se wo son dai na metu kwan a wo ka dream na kire me a wo be ka nte se de asem no asidada me son dai no ide ba de na metu kwan na kye se wo be ka asim se atwam na so afen ene be ba se obi ye obonyini onwo obi eyare ne ho nto no na se wo son dai no son ho dai se na ne ho ato no a wo be ka kye se me son dai no na ho ide ba de ato enti hanom I say wawo akokwa de bade. Amaye because Isaiah ehun ni visi kwai.
Wamaye obabeni.
Wamaye obabeni.
Na hini ebeda ne matiri
so. Ne pacho na hini ebeya dai.
Ebeda ne matiri
so. Na sese waye ohene. It is a due time aye akira Yeshua waye mesia ne mu a. Ye beti ase. O se na hini ebeda de bade.
Na hini ebeda ne matiri so.
Exactly. Enti it is one Pilato sia e wo John 19. Na Pilato bisa ne se, "Wo ni Juda fo hini o kasa wo na waka na na kire se ampa wo ye ohene." Kan hwade.
O se na hini ebeda ne matiri so.
Na hini ebeda ne matiri so.
Na wafre ni din se.
Me pacho tie ni din na be fre no because Nyankopon ed na ni mo nyam ni bibia de ed ama ne se, de wo no wo no, ye mfa bi so emfa ma ne ba no. Enti ye be fre ni din se,
nwanwa.
Ne ho e nwanwa.
Ofutufu wo.
Wo ye obi a otufu.
Onyankopon otufu.
Wo ye Onyankopon tumfu.
Daja.
Sa wo deep abodi bi adebade
da
eja na kese nya ayese mimiti wo mi din e di obedia amankwa amankwa na me de no e ye me ba padin ana da me so enti sa na eja no so awu oba no so wa ma ne ba na ne monyam nti ne ba ne din no ne din da ne ba ne so enti ba fete da eja
asumdwe ehene
asumdwe debade
ehene
asumdwe ehene me pato se ye ba abodi e nyankopon kuta wa prince ya mfa ma ne ba no a e ye bebrebe adentira ana ofata se oje nyankopon abodi akodo ana nyankopon de sani die no edema no mepacho se nyankopon se yamfa na bodi nso e ma ne ba no a eye enidi a eja no ede e ma oba no adentia Philippians 2 verse number 1
Philippians chapter 2 verse number 1
eti yaso mezi a new testament e de say 1 Timothy 3 verse 16 e chere se nyankopon yi ne ho de e wo honam a eye nyankopon a oye yesu a oye oba no adentira Philippians 2 verse 1
2 verse 5
verse 1
verse 1
1
what is a
Christian move? Okay, jump on verse 5.
Philippians chapter 2 verse 5.
2 verse 5.
O say momo adina wo yes Christo mu entra mu
bebre. Bible say yema adina e wo ya show me see ya nimu no.
Entra mu
bebre. Entra menu me nu bebrebe.
One no wo nyankopo te biamu
de. Me pacha yes show me see ya na dwene no eye ahobrase e o Matthew 11 verse 28 29.
Yes
show me see ya abra na dwene no eye ten ya brabo e o Hebrews 4 verse 15 going. It is said, Messiah, not to be better now. Mua, ultimate can't tell me so. Oh, sorry, back. Oh, Kempana, who caloto, oh, wins, who see you, who sent out the pony. Me pato, I know, dear. Never be a yes, now, Bonnie Dino. I am by yes. And answer 2 Corinthians 11, verse 2. Say yes,
so I know who you
is. Exactly, fake Messiah. And I'm out for people, yes, who did, but and your original Yashua, no one. You will fake be a hope. Yes, you can say, one no, or better than Crawford P. That's what me see a corner war some no independent wa brabo because yen to me some erunum banu. The yes you kasana would ye tira where yesu ako ana yesu nipa. Enti hano yen tye Bible.
I say mumma I did away yes Christo muntrem baby.
Yama yasho misi ana channel. And try your mubem prebe.
One way Nyanko Porti Biamu de.
One way the body.
One Nyanko Porti Biamu de.
Ono pe ena owe Nyanko Porti Biamu de.
Et biya.
Enya Yesu nkwa na wasuru. Abo fon pem pem kan hon wasuru. Basa abo fon umu bien hon ma owe Nyanko Porti Biamu.
Debi.
Eri se Yesu owe Nyanko Porti Biamu de ya. Nyanko Porti na banete Biamu ama kwa inse. Ebi biya owe Nyanko Porti Biamu no. Yan fasa biye nye depe. Emano. Eti Yesu owe Nyanko Porti Biamu. Me pato kan English ni yaka de.
Me pato.
Ube use. You pray yes to God because all God to be him. I didn't say that. Nyankopo apeja obano. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say God. I nyankopo say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. God ne se. Nyankopo ama kwa nse ne banu nso. Yen worship ono. Oko asori ya biti makamfo ne bana koto na sorono. Ahwa hwa no. Empo ya babo mpaye. Ne nyankopo si wobeti ya. Apart from se. Ya brabo ye fisi ye kron kron. Ni ya si ya babo mpaye me nyankopo ti ya. Ye kan John 14 verse 13. Nyankopo asem se. Yesu se. Si ye besye bibi. Awo anuni di mwa. Obede.
Obeti.
Ne chile se. Se wo babo mpaye. Achile otu mfo nyankopo yawe. Na wa afa afa ndoba ne soa akoya se wa kwa himfie na wa tia me gina na wo se wo mfa na tia me nya hwe na wo kasa a kire wa hini straight wo be kasa ba wa ho ye be chidodua nyankopom sa ne te ka ne hade
Philippians chapter 2 verse 5
ye ma bible nkasa me pa to ma bible nkasa
your attitude should be the same as that of Jesus Christ
enti yamba yesu ban no your attitude ene yesu dia no enko na kire se wo tia sa dan mu a enya me di yesu di wo gidi di sai Obekan Mark 16:15 was say yanka asempa de obegye die no.
Ye monesu.
E dia na agidi ye asempa ne asempa bay. Matthew 3 verse 1 Matthew 4:17 say asempa ne botai ne say.
Satra
wadwene.
Yankopon hini aben.
Yankopon hini aben.
Enye satra de kwabru.
Nti nya asatra wadwene ebekwa abrutire. Enye bra Yesu begya wade ye. Me pachaw. Matthew 6:33 say.
Mo hwe osoro
hini. Yenin kanpe yankopon hini.
Enye tre ne kane.
Na pato yankopon kingdom ne trene no. Ansa na abenya no ye nya ewo obrafim o. Ye nya wote ne abra. Tina Romans 14:17
kasi ni yankopon hini ye.
Yankopon hini kingdom adwuma.
Enye didi ye no ono.
Enye maye ye mercy dying atoka se de asofo binom. Ade wiase ho nam e se mobo no. Na mom wo se enye edidie ne onom.
Na e tre ne.
E debade. Etu obi e wagye atu so ba Yesu nche bia wo so gito mu se.
Wo
bebo bra debade. Etu so obi ti Yesu na ase. Na na bra bo ntena kire se edin kai won satra.
Yes.
Ka ba won hade.
O se na mom e tre ne.
E ye tre ne. Wo de yenko
ne asumdwe ne onkronko.
Enti ubenya nyangupon wasu dwagi so wo bra kronkron ye ne Yesu nante e wo fin mu kan hade
Philippians chapter 2 verse 5
Philippians 2 verse 5
your attitude should be the same enti, of
yama ye attitude no ene Yeshua Messiah no enya pepepe
yes ko. Who be in the very nature of God
me pacho awo ye dey
who awo be nature. In the nature of God
me pacho eni pagu ahodo ye nte ne ye pao ye ka se abade agu ahodo ye ka se obi wo emwate bia mu na kese ni bibia na ye describe no as animal
wo
fra kraman se kraman e ya abo a woni natem na mmum enam se wo abo a te bia mu nti no obetipa fen se wo ye kraman ana wo ye abo a adentira kraman ye abo a odwan ye abo because kraman ni odwan ne adanko mu nyina wo emwade bade
e
te bia mu enti san so na wo hu me oyanko nipa na afa nipa when you mistake so why you gonna need channel ni oye tuntum oye tietia so why you kokko wo kasa we nipa when you mistake because you were nipa le bade e te biam me pa chao wo kwosro no nso a ye wo abofo mpempem enya e osro no mo wo man nyina wo abofo te biam because be kan some 104 verse number 4 wo so wo do oja e na ye na abofo na mom yesu de wo no onyankopɔ de ba de
ɛte biɛ
me pa cho na so obi wo abɔfo te biɛ na ɛfɛ na abɔfo de a obi wo onyankopɔ te biɛ ba ɛfɛ ne sɛ
ɛfrɛ ne
nyankopɔ exactly enti wo no yaso mesia no ɔwo onyankopɔ te biɛ mu but ɔhyɛ agya na sɛ enti yesu wo no kɔ agya onyankopɔ nimu a ɛwɔ so ɔno worship agya no ɔhyɛ na sɛ but agya ne ntimi kɔkoto ɔba no da dabi because agya no ɛna apɛgya ɔba no
Hebrews chapter 1 verse 5
Hebrews 1 verse 5
ɔsɛ abɔfo mu hwan no waka kyerɛ ne
pɛn sɛ abɔfo ne mu hwan ɛna wɔ soro hɔ a nyankopɔ no obi na no aka kyerɛ abɔfo Michael Gabriel ana sɛ Seraphim ne abɔfo aka no sɛ
me ba ne wo
me abɔfo Gabriel me ba no
ɔnka sɛ na ma wo ne
na wo ɛna ma wo ɛnɛ
dabi
na bi wo nso
me no agya
me Yankopon meye wo bofo Gabriel Michael eja
de maye no oba
na won so waye me oba
onya de abaka ne ba wi
atuo a me tro de ntia Matthew chapter 4 verse 11 say yesu eya fasting 40 days and 40 nights na bon sam beso no hwi a e wo sa bofo frisro
e
be sore no because also onya de abaka no ba wi ase a
o se
asama otumfo yawe aka ne se
ma yankopon bofo ni na nso
ye ntia wo se ma yankopon bofo nyina nso no ne se ye som no wo soro no ba wa hwi abeka se yankopon abre na se ama na be se nipa nti wa hwi abeka se wo worshipo no a enye yi enu ama order se se ode abaka no ba wi ase a ma abofo nyina ye de ba de
ensore no
etim pa to nye nipa nko ne sore e oba no
abofo
no abofo se de ba de
ensore
ye be ko to acha ba bi abofo e sore oba no because o ye god sa ni nyango pa asem uka Hebrews ona be kire ye nse oba no o ye god god e ye obi a wo som no me pa to nyango pa ma kwanse ne ba no ye nsom no
enti
o ye god me yesu e ye me god yahweh a wo ye agya no o ye me god adentira nyango pon apeje oban se mo fa ni dia me wono e ma me ba no se de din ka ko tu e wo John 5 verse 22 no kan hade
John chapter 5 verse 22 no
yen kan bible
wo se eja no su mu obi aten
enti eja ne mu obi aten
na o de atemo ni na
so oban se na se oban nsa
so nyina ni oban
ni se wo bia ni oban ni se de
odi eja
ni no enti na popo na ma order ti se me worship oban no oban te se de me worship eja no a me nya mistake me pa che ko yesu ni mu e wo se ye koto na ye sore yesu me pa cho e ye di so e obi a wo the great me pa cho 1 Corinthians chapter 11 verse number 3 yen ko ti bible ti yesu so e ko bo mpa ye a chere eja nyankopon e wo Matthew chapter 26 verse 9 bible che se yesu ye de ba de
e ko no ko to
exactly And I said, yes, you are called Jesus when you are everybody.
Yes, you are going to
this. It ends this war. Add into that 1 Corinthians chapter 11, verse number 3.
Now, my person who said,
and Paul say, I dear way, and more suffering than that, my patch up. Treaty doctrine in free Bible. I say, Yanko Poya means Yanko Poya Bakupe, and Wapajan the Bano, Akasa, Repata Hong Kong Kong, Wanya Nipa, Hong Kong Kong, A Yanko Ponto Mia, or the Yatuma, Repacho, say, ECG 4, a connected a light. Naso Mucha Datum now connected to power about fear, and Tresa, Nana Kufuadono, where ECG Homa. But a power on a so about Bama Kanea, a quiet possible Nakania, and say, whatever fa enyam de ba de amwojene enti ekwan nyam bo fa so abetere mu ne se o ma na onkoko ya de be
ebetere
mu but enkyere se ye koso ho a akwan na emensa yakopon te ha na yesu te ha na onkonkon ete ha mepato edi sa trinity doctrine no mepato e free paganism omo no omo gospel obi ma men le papa ne pa no etire miensa na ade ba ko mu enu ti da yesu tu yenfo e o Matthew chapter 5 verse 7 say ye bon paya ye hwe na anya sahe fo abosonson fo e kire se wo mu wo kwan fa so e wo se e bo mu paye e wo kwan bi so ti ye nya careful me pa cho Hebrews no de nwie ye ba bia kan ne verse number 6 7 ho no mu no oba ba oba ni din se nyankopon no e address oba no so a oma no title se oba no so ye God ugidi o unyini o eye sa na tie me hu nwie no abeka se me hunu yanka. Na me hunu yanka anase had I know no is always at last any kinda the nyankopon ase se what ansem bi sei e wo tender tv so se what na me Hebrews say na che yense mo obi anaje bay emprim na koma se wo ya ho ahwan ni o wo ya kramo ni o me pa chaw nyankopon asem ba eye final kan ha de
me pa to Hebrews chapter 1 verse number 7
verse number 7
na above one ho de
above one wa so one ho de
o se
nyankopon ya we se
o ye na above one frama en na so mfuja
above one ye enframa ne jaframa
na oba no ho de
na oba no a o ye ya so mezi ya no de
o se
nyankopon ya we no le se
o onyankopon
ah into oba no fe ne se
onyankopon
ti se nyankopon po e address oba no a o de title ma ne se oba de o se onyankopon
we hin ye wo da pem da
enti me pa to hwan na nyankopon se oba ye of King, the Lord of Lords. Aye, ne doba misaya. Anu wanyango pon se. Ne doba na wanyango pon ya wano friend ne doba ne se. Nyango pon.
Wahini yo hoda pem da pem.
Kingdom, hoda pem da pem.
Wahini yo puma ya puma.
Wahini yo puma no. Aye, puma ya deba di.
Etene.
Tuba wusi ya koka elkan Isaiah chapter 11 na. Obeka se. Wadadi ya puma bede. Ebe yane amana mai. Kingkane hadi.
O dotene ne.
Na Yeshua misi anu nyango pon se. On dotene ne
na uche mumuye
na ochiri emumuye penti
enti na onyankopon
eno enti na wo oba a wo ye nyankopon
onyankopon
onyankopon ya fe na ya me pato ha no wa anye wa he ya be ya confuse ha aha no wo ka about God how do me no ba ko ye eja no na ba ko ye oba no but o mu nyina title no ye God akwese o mampanyi na be die chiri but o mu nyina title e ye his excellency excellency it is obi ka se his excellency e kan se ya the question obi san se his excellency bay because o mu ye two president e was our title no na vice e was our title no sa na nyankopon so e address ne doba mezi ya no a was nyankopon na gese nyankopon we ni eja no eja na efre oba no se nyankopon kwai
o se
ko
enti na onyankopon
enti na wo oba wo nyankopon aye God because Hebrews 2 verse 5 no wo nyankopon te biem ti se me address wo se me address wo a se wo ye God kwai
enti na onyankopon
wo nyankopon
ede nwosra
ede enwosra
ede ahosan enwo asra wo asene wo fefo
exactly enti enam se odo trini enti ene nyankopon de and was asra Yeshua Messiah and Achan and Fafa. I said, what in the home edness one of my iron uncle? Achan above one that was on me now. Can't rally.
And to us, or say, now a ruddy,
a ruddy,
invitation,
invitation,
what was as a
phone I would lay as a papim.
Now on sending you my enemy
was through Aya when San Juma.
And the number say,
sir, as I send you a boy a bad day,
a best say,
but a ma or soon be not, I will say, as I saw in Uncle Pons Henida, the part of your mistake. What became someone or 2 verse 25 wa or se men kan cha wo se sabotesi we na wo go to or se asase ni yango pon e boye e sro on e boye e be dai
e no de e be sai
e mo bi
na
da e be
sai
na otu fo na Nyankopon ya wendo ni ndoba mizade o hoda bia.
Na ni na besu sa atade.
Na ni nyina asase ne osoro na ebesu ayesa atade a wodi ayentomago no.
Na obebbo ne se frantam.
Na obebbo bonte sa de ayentomago bia o tuakre ba bi.
To asatras ne sa atade.
Na obesa kya ne sa atade.
Na wodi e.
Na me paacho. Wodi e.
Wote se wote se wote Otiara.
Nyankopon
sa de otiara.
Wote sa de otiara.
Na wofie rehida.
Na wofie no ehida.
Na bofo mu hwan na waka pense.
Abofo na waso mu hwan e na waka acha no pense.
Tina minifa.
Tina mehefa.
Minifa.
Tina mehefa.
Minifa.
Psalm 110 verse 1. Mm. Na che se out of eswo no mu abode ya nyankopo nyina da no. Yeso mi se ya pe ene nyankopo ya waka acha ne se tina mehefa.
Minifa.
Se yes ko te nyankopo nifa. E ye hwan e se ne mu
nyankopo.
Ye wie ni akọ Philippians 2 verse 10. And verse 8 wo hu se ene mo nyama yesu ewo no eye je nyankopo na apega no eno ti na se obite otumfo ya we ndoba ya so mi se ne din a
no akoto
se wo ye bayifu mpa e wo so akoto me pa cha wo be kan mark 121 ene mark 5 verse 1 a on boni mpo e be ye debe e be koto no because onim dadada se dia woni na sia no wo nya akoda sa kenka bible ne hade
Psalm 110 verse 1.
Yan kwa ni.
Ewurade asem ose mi wura ni e.
Aha na o ka ase, o ma ma de ba de.
O me ko.
Bet na mi ni fa so.
Yes.
Yankopon yawe asem a ose mi pa to ha no. Ewurade ne ye yawe. E na
mi wura.
David nu wura no, e ye Yeshua. Ewurade asem a o ka kire David nu ewura o ye Yeshua Yesu ni nie.
Tena mi ni fa.
Tena me Yankopon yawe mi ni fa.
E ko si se.
E de ba kwa ko si se.
Me de watamfo be o na.
E kire se se Yesu e be wuwie nu o ko sora. O ko tena ho ni fa so. Nyankopon ni faso ako du tama nyankopon de yesu atam birthday
ebegu
ni na se pa cho atemu dem na nyankopon de wo mu muta yesu nyinada said the James 4 verse 4 and Isaiah 66 verse 6 yesu atemu dem obetu na tam se ba de
e
so ka eti nyankopon de yesu atam fu nyina birthday ebegu ni na se nipa o wiase nyina eyetu yesu adofo ana se yesu tamfo so be ka yesu adofo ho no me pa cho John 14 Verse 15 sister Mudomia.
Di ma said yes.
It is a word of Jesus na kan do for who dey okasa birthday.
Obeti,
it is a word temperature to win such we. E tunro, e so mbosom nya nema nya ngopon pa. Fa se wetrimu say Jesus adofo nya de bay.
Won ka ho.
Ti dan ko pon de Jesus atamfo. E beku Jesus na asia temudem. E binum pretend say do Jesus. Won kan kito 1 verse 16 na. Wose e binum say wonim nya ngopon na so wodo nya de ba de.
E pa no.
It is a word deceive ho. Sawo sum nyankopon wa bra won sum a wuri yuda iscarot ayepe wudi yesu asunyafo nim nanso kasa wonye debe wuntie wudi obrabone ayinama wudi kan ne hade
o samson
nto ai emubia lenke
okay ose wutumi die poma
no enti nyankopon ya wese ne dobani tumi die poma no
ewade frizayon beten
enu anana hebrews no eka ho asem no enti nyankopon na aka se ne doba no emetra ne nsa ni fasiko ise What did Natal Verde
Ebersen
in line as he? The patch of Philippians 2, verse number 8 to 10. Yamadi. Lady Nyankopon and Apeja Obanosa. Eto Obano Ewo Nyankopon TBM because Nyankopon could never be seen. Ninchampe and Obania de Badi. Eddie see. Eti Taitu Adema Ejano. Wama Kwan said Yapama de Badi.
Obano.
Me patch of her. Uko Old Testament. A Cabo said Taitu Ahu Biara Obano Kuta Biara. Ejanu kuta biyanso sono enam so amakwan sai yafama ne banin tino oba no so ye de ba de
ekuta
ipato wo de owia ye ba ko bom be semen sapo biso ni abaya so ne din ne so kan hwade
Philippians 2 verse 8
no bible nkasa
wase obre ne ho ase
yaso mi si ya no me pacho hwe wo de yanfa free verse 5 ni enko ni hwade
moma adwene wo kristo yesu muntena mu bi
mame nkasa bi nkyere wo se adwuma na yesu ye ye no obi ani obetumi aye da ene nya yise hwe amanyokuo te sa man panin na na kufu ado no wo position na wabre woni ba wo mian nyina akogina ayi platform so monya montoma me montoma ye ba ye be wo mani abre no na yemfa ne se na na kufu ado ani ne revive ayi ne running mate abra bra 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 ba benya power no wo benya power awie no no aka a kire ne running mate ne se se de be ya me pese me ye adwuma bi na se de be ya adwuma be wie pa ya ma menti afɔrebɔ kɛse yɛ pɛ hia wɔ sɛmɛyɛ na de kundie ba no na ɛboa no agye sɛ wo
usifom
na wo yɛ adwuma bi ɛte sɛ
timamuni
ɛde kɔsi emre bi wɔ abra yɛ yɛ bɛ count wo sɛ wo yɛ normal human being a obi bia bɛyɛ biara no
ɛmfɔ obi ani wanim
bi yɛmfɔ obi ani wanim wo kwa ayi moto bia ni wonim
obabo
obabo e pa abo obe pa bi me pa to nipa bia ntumi yesa ne da obi ntumi nye obeka sa mane wa bre
obi dwene akọ menyoku
wo de sa wo de sa wo de sa wo mpaja me mpo a ma mente we ya me de ba de
me wo
enti nyankopon do ba mizia ne de wa anhwe ni monyam akuta no wa anhwe but ohwe eduma nyankopon so ma mane se e ye nipa bia se wa mewu a omu ko ojem omo ko sayem ti so be wu ya le pa ke so wu ya na obi anya ha bia ko namu se otena se na ba ni nchan a wan ni moja ni betua wo bani na wan so ka namu wo ba ni nchan no otua wo ka wi a wo se ye nchere wo se di de nyam pa de be ahye so enti yesu adwo wa be ye no eye sacrificial job wa obi antumi nye apart from wo no ka ha de
wo se mo adwene wo kristo
ya so mo ki na yesu di ho brasem po onum pa wo so na abofo som no no ya masa adwene ntan mebrebe
wo na onyankopɔ te biem
na wo te biem a ye qualify ye glorify ne se wonu so e ye god de
nanso wo muni faso de so onyankopɔ
so abra otumfo ya we kan se omna ma ye adwuma bi ye nimguase ye adwuma no ma wo ewu ye nimguase wo no wo no afa anto na wo so se me wo nche na se me opposition kase e ni se adwuma de kan ma abofo anke to me de be dabi wa mu ne ho se oni na opoyede baade
ese
ese
nemum oto ne ho mpan
wa ede baade
oto ne ho mpan
me sadde we obi entumi nya dan man pengina boss running mate apart from dem man se kwane kwet
kwato handkerchief kwane kwato pankrofo
kwane kwato handkerchief kwane pankrofo ni wo be se djuma
onye sadde
onye da ya mu akatu ase kwa wo nye yesu de se nipa benya nkwanti wo se bon hwe na ne munyam no obe de nya opoyede bay
epe
ka ha de
me pato
yanko
nemum oto no pafa kwate bia
to no so oto no ho mpan efa kwate bia to no so
e dan nipa nsa so
e je se nipa nsa so
na se no ye na de
fa ye bra obe wi asa de on nyuma nyina fa ye no
wo hu se onipa
e te de ye fa no onipa ba because de nyuma ye se de ba de
onipa
onipa
obra ne ho ase
ah obra ne ho ase
e ye se tie de kosi owu
e ye se tie san pato se yesu se tie a o tie hwan
o ye se tie manyanko
exactly because I said ye be na padu mani bia odiso
yes.
John 8:53 it say yesu ye siti anti mo amoka se eja no an oba me pa cho mo nkoka asem a yesu nkan ye yesu nkan ne ba bi ada saw first Corinthians 3:16 now we say nyankopon yi ne ho adi wo hunam no me se oba no so nyankopon ti biam ti ye ma ne title as God ba yon the father no wo de kan hade
nyankopon su ban yi
ne nyankopon su ban yi ne ho adi
of God
exactly into kuta nyankopon so ne monyam wo ko old testament a me pa cho hwe wo be ka hwe Samuel 2:6 a wo se nyankopon na ekum wo ne mankwa yesu ka kire ma ta ne mero se me ne wo so ende ba de nyankopon title na wan ma kwase ban se ende be enya bi
nyankopon ye obotan
obotan the 22 verse number 4 sanso so na be kan sam 162 verse number 2 going in of how to for ya wese wa your botan san na oba first Corinthians 10 verse 1 to 4 nsoa yesu de ba de obotan aye enimonya ma nyankopon ma no me pato Jeremiah 31 verse 4 you can answer wo ba wo se nyankopon se bo se apaho from no when the bible no ba ma nche no wo do bo ne birthday
e
be che wo me pato wo ba Mark 2 verse 4 to 5 yesu e ba asase so wo se to me so de bo ne de ba de
e
che to to be catch there wo ba jamanfo no e wo John chapter 12 verse number 1 going ni se oba wo de bo ne de ba de
wo
wo da power nyankopon ma ne to mi se ade bi opese wo ye bi ama ne nyankopon juma die kwaso bia wonye de be
wonye
wa ma do power enti animonya ma nyankopon kuta no wa ma odanimo nyama na oba ne se wonye juma die nyina de be e ma no kan hwade
31 verse 34 Jeremiah
Jeremiah
no bi ra ore ntira ne nyonko
enti bible ne se apahofro mu no nyankopon ho nim die be nipa nyina ama akodun pempen so a tene be ya akodun pempen so ma nyame so no be part of usuban kwai
na obiara so rentre ni nua se hunu awurade
eti obi abra wo nam nyankopon kronkron mu no ho kronkron na ene be kirekire de eye enti nya abra oba bi afra wo se bra ma ne menkonkoda no me pa cho ho ma mu hu se ede ba de eye bone ti ho be kirekire enye ore ka cho se hunu awurade biko ho mu ne nti wonim nyankopon e wo nyankopon ten ni mu kan ko
awurade asem ni
nyankopon ka se ni
na wo mu efiro mu akuma so ko so mu akase so
efiro mu akuma de ko sikase so
wo nyina be hunu awurade
wo mu nyina aba awurade nche no e be hunu awurade
na me de mu mu ye be firi wo
me pa cho ho na so de be firi
awurade
nya e wa na so de be dey
e be firi
me pa cho your kind Mark chapter 2 verse 4 to 5 wa o ka kire bubu ni na o san yade nse wo do bo na ede ba de because o tun de bo na ede ba de
e che
me pa cho old testament ye kind Hosea 2 verse number 16 and Hosea 2 verse 18 to 19 no a nyankopon kan se Israel man aye na yere wa ngasa e wo Jeremiah ho na 31 no verse number 32 go in kwa wo kan sa woni nyangopon so woni Isaiah fo nam no na Isaiah fo no e nyangopon yere na ono e yo mu de ba de ekunu me pa cho New Testament sa title no so Jesus nyaw pa pre se Jesus nya de ben e fa e no enti ya kan Matthew chapter 9 verse 14 Jesus ankasa wo ya ye frokunu
wo ya ye frokunu
ya kan se kan Corinthians 11 verse 2 Paul ankasa wo ji ya asafo na wa ala koma hwan
Christo
oba ba be mo ba ko a ye fa ne hwan ya Christo enti animonyam bi nyankopon
wo bi 19:6 that was
exactly enti se Jesus kasa me ne alpha ani omega e wo di sem 1 Verse number 8 going on. Eh Yankopon na man to me say the title as many asase any awiye e wo Isaiah ho no mo 44 verse 6 going on. Yesu to be the bad e
fa
e yetietia enti we ma we nya de e be confuse bia me pato yan kala kan ye mbra
Philippians 2 nto aso enu nti
enu nti
Yankopon so ama no so kese
Yankopon ya we so apaja ndoba
ne
kese
no adom ne din e burdu
na wan tum ndoba ne din e burdu nyina so
sey aso din
Yashua ni din
na osorofo
osorofo
ne asasofo
asasofo
asase asofo
asase asofo
enkoto din na enkoto
enkoto din ya de ba de
enkoto
e pa chao sa okasa wo ye praises and worship worship chesa we de ba okoto ti sa wo ko irade na wo nkoto chesa sa de wo de ho de ba aso den wo ya ho aso den o se wo sorofo ekoto no last week ye ko tu ko te je sorofo ye de ba de
ekoto
ekoto me pa cho Matthew chapter 4 verse 11 yesu ba afo mo ye fasting ye no
abofo be ko
abofo be ye de
e
be ko to no e kire se wo ye hwan ya wo ye nyame nanso nyo no ne eja no me pa cho normal angels a e wo soro no mo no me pa cho December 19 verse number 10 se hwa nyamo pomp ne se bafo bu ya aso akoto no da bi ne doban no pe e no mo no sa animo nyam no e ye tietia kan hade
December 19 verse 10
19 verse 10
na me hwe ne naso koto
bofo na wodi vision no ebre Yohane no ana ka Yohane e hwe ne naso akoto bofo
no ka tire me se
ana bofo ne ka che Yohane se
hwe
hwe
nyosa
na nyosa da
me ye wawura kwa ne unuanom a okura Yesu Kristo adanse
me ye wawura kwa ene unuanom okura Yesu de bade
adanse ne
adanse no bi
koto nyankopon
koto hwan ya
nyankopon
koto nyankopon eja no e wo title God opa no title what
God
nti koto sa nyankopon pa na so de bade okoto no like I say angels are waso no mpon fata se be dey
ye be
koto wo mu hwe 22 verse 8 hwe ade
me pato at this 22 verse my 8
e ti ba hu se abra Cornelio afre Peter ma Peter ko Cornelio nche no Cornelio kokoto Peter I will Acts 10 verse 24 going ana Peter ka se da bi enya sa na me se me de ba de
ye
nipa enipa bi an fata se be koto no abofo an fata se be koto won eja no pa ene wo se koto no ene eja no se ne pa woni bi ama ne ba ne se edi de de ma ono eja no ye fa bi ma ne ba no kan hwa de
me pa to at December 32 verse 8 no
babo nkasa
na me Yohane
nti ano Yohane
ene yo
na me kire wo de ntia eja nyankopon ma kwan se ne ba no ye God ntia wo se po no ti no ka se osorofo enyina ne asalfo nyai de be enkoto no that is worship ana akoto obi a oyɛ God nti na akoto no kan hwade
ɔse na me Yohane
na ɔno Yohane
ɛne de ohunu no ma nyina
na abra ohu vision ne nyina wie no
na mete yɛ na me hunu yɛ
abra wɔ te vision ne nyina wie
no hwiasɛ merkoto ɔbɔfo a ɔkyerɛ me nyuma nyina
no ɔkoto wan
nanse ɔbɔfo no
sei okoto angel a ɛyɛ blasphemy
yes
anko ɛyɛ bu sɛ because angel ɛnyɛ God nyankopɔn yawe ɛna wɔse yɛ koto no ɛna wɔ makwa sɛ ne ba no nya ne title ntia ngɛ debɛ yɛ nkoto no
yes
ɛtiti hanu mu okoto angel no tira angel no kan
na ɔka kyerɛ me sɛ
ɛna angel ne ka sɛ
hwɛ
hwɛ
nyɔ saa
hwɛ yɛ ne wɔ anyɛ saa
meyɛwo ne unuanom adiifoɔ no
meyɛwo wo ne wo nuanom
adiifoɔ
adiifoɔ
ɛna wɔ no okura ne yɛma yi mu nsɛm
no ɛne wɔ mu wɔ de message ɛfiri soro ɛbɛ so mu no baako
koto onyankopɔn
koto hwan ya
onyankopɔn
me ba to edi nyankopɔn nyankopɔn sɛ nyɛ din ɛyɛ title ɛgya no wɔ that title as God no ɛna ɔba no wɔ saa title as what
God
ɛti wɔ mu na wɔ sɛ ɛde ba de yɛ koto wɔ mu saa na asɛm no ɛti last week and last 2 weeks yɛ kyerɛ mu sɛ ɛgya no edi ɛde yawe nyɛ saa ne dɔba no wɔ ho no ɔn sɛ bible no yɛ antwerɛ no wɔ itwi mu ɛne antwerɛ no wɔ borɔfo mu ɛyɛ hebrew mu na ɛde ba de yɛ kyerɛ no na ɛba no yesu yasɔ ne din no a credit kɛseɛ ɛwɔ english ɛne ɛtwi ne ntam a me de credit kɛseɛ no bɛma twi bible no ɛwɔ yasɔ ne din no mu me pa cho edin ne enie ɛkyerɛ nyankopɔn yɛ ɔde ba de ɛnkwagye hwɛ joshua ne din no ɛno a ne yasɔ ne din no yɛ pɛpɛɛpɛ ɛyɛ the same name na akwakwa de sɛ edin a ɛwɔ ne nkyɛ ahyɛ pɛpɛɛpɛ enti yɛmfa sɛ joshua na yɛfa no joshua na dabi numbers 13:16 na wɔne joshua but moses ɛne ne yɛfa no hosea But Moses and the changing the coffin Joshua because or we can be our birthday or baby. Me patch out a day Yeshua no ninchas ye etre ajenkwa. It ever come out to one verse number 21 to 23 going one or say, but for the catcher Joseph will say, our fun one agreno and yem no. One and us ya wouldn't want or betting the minor. Every woman born him because he didn't hear Ajinkwa. If you did Joshua, and I, Yeshua, and I, Yashua, Ning, and I, Echangbako, Echre Ajinkwa. Joshua, Moses, and a man is heading for a particular job. I will say, Saint Uncle Pomo, Jumabia, or the Hood near the bay, at the mount. And he said, Ediba, or Yaba, or Nedia, Ediamad, let us say, oh, by your Mojuma. To Yashua, 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 Echre, say, Yanko Ponda Badi, and Quaji, Kangadi.
Numbers of time.
Now, on say, a body na ebi no. See, I call Psalm 23 no. David Kwa can say, and it's Psalm 27. Psalm 23 no.
Or say, you can't go on me here for.
Psalm 23 no. You can't go on me here for. Here you are. On say, Jesus Bekan or John 10:11 say, Menu Ojan here for.
Yes.
80. Sir Shepherd no. Title no. Or Banon so ewo. And now, Psalm 27 say, a random harem de body.
Minquadi.
John 9 verse, as Jesus can say, me what we are see. Mini wiase de baade
ehan
eye gya ne title no an oban odiaman de baade ne ba no because of oye ne doba kan ha de me pa cho
numbers chapter 30
numbers 30 verse number 16 do me cha bia e kire se Joshua because oye de Joshua din no e be kire ade bi eye no an Yeshua no enche bia ye be ko etiefo nchen na ye pese ye te sa de wiase enti edin no eye Yeshua Hamashiach ana Yeshua. Na mo no Jesus no de aye Bible ne translation ko fa said ni bae. Enti wo ko ji ufo no mu kra mu a. Sa Yeshua no ana Yeshua no. O mo ti bi twa no short e fa no Yesu. Yesu. Sa Yesu no na twi ni kwa ni Yesu. Enti kakra let na e sound translation good no. En ka twi ni de ne kra aye ade kakra. The same name. Kan hade.
Me part your number chapter 13 verse 16.
Yeah, yeah,
yeah. Yenum ne yenum ma Moses esuma won.
Abra number 14. Yesuma ni part 12 from each tribe. Ewo Israel musa mon kosra Canaan asase no. Emet enche se asase na nyapo kan ne nokre. Enti wo mu ko ba ye no. Yenti report.
Na Moses efre nun ba Hosea say.
Me part nun ba ne efre ne say.
Hosea.
Ena Moses fre ne say.
Joshua.
Joshua. Me part se Moses ebeto Hosea di say yenfa no Joshua. Me pato if run adwun
debi
na kye se ye de ba ye adwuma bi
yes
nti ye ma no ehun edin me pato the same Joshua no me pato Zechariah 3 verse 1 Zechariah chapter 3 verse 1
yes
Jesus ni din no ba bi epie ye ni o kye se na me ko to a kire no eye no ani Joshua no but edin ye Yeshua ana Yeshua kan hwa de
Zechariah chapter 3 verse 1
chapter 3 verse 1
na o ma mi hu no so of panin Yeshua
me pato sa so of panin Joshua we no and yet, dear Moses, who we are by, and
Debbie,
where your time is that for Babylon, no, Moses, come back, no.
Yes,
Sir Joshua, we, eh, Yeshua, and I, Joshua, we, no, never, by funny, your Sadak. Tis, sir, your Sadak, we, then you go for a in the set. On this Rubabel, eh, Baba, here, you will be after the returning back from Babylon, Babylon. To Israel.
I'm
busy, I saw down. It will ever choose, no, not one, some so ever, no, quod. And your honey, Eka, no, we are her edino. Sir Joshua, we, me patcho, Ezra chapter 5, verse number 2. Ezra. It is the same Joshua, no, papa, your fellow, Jehoshadakano. Sir Joshua, we, now, me patcho, before I be called on, said I want some brintino. Sir Kain, Zachariah, on the Kain, and he says, verse 9, because a reference been a year referring my Yahoo, Missy and Edina Casancasancasa. Edina, Joshua, Edina, and Yeshua, and Yashua. Echre Yahweh salvation because ejano e de Yahweh Nyankopon Yahweh ne nkwagye to aso
me pato Zechariah chapter 6 verse number 9 no
6 verse 9
Ewurade asem ba me nchen se
eti Nyankopon Yahweh asem eba Zechariah nchen se
je free atukofo no
onye free de ba de
atukofo
because Satan na Israel fo no ewo Babylon na meka no nti we me sa Joshua we ne nye de Moses wu ya obedi ade nda bi eye Jehoshadak ba na po de ba ye adwuma ama Israel fo no asako back to omukrom akosi dan ma urade kan ko
jefri atuko fro
nti wonye mfri atuko fro
he dai
ehe
ene tobia
ene tobia
ene yedia
ene yedia
ensem
ensem
na eda no ara
na eda no a
ko sene Sefania
ko sene
ba Yeshua fie
Sefania ba
Yeshua Yosia fie
me pato eye Yeshua ana Yeshua
efie we Yosia
Yosia okay fie. Okay Yosia dagban eh onko Yosia fie
said o free babel bae no ho
said o mu free babel e bae no ho
na dwedete ene sika na faye abotire
me pacho onye dwete emfan free Yosia ne ho emfanye abotire
ne fa bo Yosia dek
onfa mo Yosia dak
e ba os of pani Yosua
me pacho Yosia dak no ne ba so pani e fa no say
Yosua
nti sa Yosua no ono emfanye abotire I found Hobo Joshua T. Sir Joshua, Ezra chapter 5, verse 2. Hey, Yeshua. Sir Dino, and above for say, yes, no free throw, and I is on a Obano bar. It dear, I am found for Nedimin Chas, Yahweh salvation. Ain't he? English T. Bible, and I was Sanka, Yahya T. Dian, and come here, and yes, I was thank you, the A to a Uniso. Nanka, and in your paper. And I'm quite a short from the Sadio Bidi Emmanuel. Ni atwa nti ase ima
ima
ehn sa no mkwaye no ba English ni de wa o man translation name for frokra ah no so wo different meaning kan hwa de
me pato Ezra chapter 5 verse 5
nti sa Joshua we na Zachariah kan hwa se de papa de say Yehosadak
Yehosadak
yan ko the same person me pato ye ba we fa call verse 2 pebi na here de si kan hwa de
5 verse 1
5 verse 1
odifo ye gear any ido
odifo he guy
Eni ido ba odi fo Zakaria.
Ha sa Zakaria we na yekọ kan na semu na.
Ese Yuda fo awọ Yuda.
Ha eno ne Zakaria.
Eni Yerusalem ho nkom Israel Yankopon din.
Exactly.
Ewo onso ni mu.
Nti sa Zakaria nkoma no nkom se na Ezra no kan was because Zakaria ne wo mu yenu mu na the same time no. Eni Nehemia mu nyina kan
ko. Ena Sitel ba Serubabel.
Ena Sitel ba Serubabel.
Eni Yehosadak.
Eni Yehosadak.
E ba Joshua asori.
Me pa cho kan ni ye.
O se
ne ba enye ontwe ni Joshua sa. Obeya no random no.
Ena Sitel ba Serubabel.
Sitel ba Serubabel.
Eni Yehosadak ba Yeshua.
Yehosadak ba hwanya.
Yeshua.
Yeshua.
A wo firi ase si nyankopo.
Ti sa Yeshua we no no ane Joshua no ebe bo ndi wo. Zachariah 6 verse 9 no. Nti the same Yeshua me pa cho se ya Yeshua no wi eni firi wo no ma edi ne dey.
Wi
ena e ma ne Yeshua ne firi wo edi ne dey.
Yesu.
Enya no na New Testament ma oba no ehn enti ne run name no enti anu nti na on se mo amukro English Bible no especially King James version so kan Hebrew chapter 4 verse number 8 no o se ba bi o se
Jesus ba bi so any
because Jesus ni din na e Joshua ni din nti o ye na the same thing ehn na mo e din ni kire agenkwa Matthew 1 verse number 21 no na ye ma di 2 minutes bi o tiefo ho no Last week, Yentimi and Faco, and where did your bonnet tell? Your pet, your any call, Yashua, no, we miss the animal. Said your bayer, your betty, I see. The patcho, say Bible on your church room. Now, so do young son, watch you bet your own to me. This ain't no pong, where the body,
a count.
Ever wow, this when I'm upon a tree, into wanting for young son, the Bible was said that. Kind ready. In the years, you know, the dinner got answer, Eddie Yeshua, and I Yashua, Mubaco, son, and Dina Casan, etty. Ni nchira asiye ye nyankopon enkwaje yawe salvation ejan de yawe oban de yashua kan hwa de
Matthew chapter 1
chapter 1 verse 21
verse number 21 e pato na obew obabeni
enti bofo ne kache Joshua sa wehre mer bew obabema
watu ne din Yesu
ya betu din Yesu ah na Yeshua no
efri se
efri denti onse obeka efri se chese obetre edin na de man na juma obabede obabeye denti e befo no Yeshua ne chere se
Ono na obegye ne man efri won boni mu.
Enti wa wo si Yesu aje ubi a na e kyese wo aje wo fide ba de.
Won boni.
Enti sa wo da so akwa aso na wo di boni e kyese Yesu nye de be.
Onye
wo. Onya meye wo aje nkwa.
Nya nya.
De ma wo ti wo wo mu ne ye boni. Ti so obegye wo nkwa e kyese wo aje wo fri boni mu. Enti na ye ka Luke chapter 2 verse 35 wa. O ka se Simon ka se abana Yesu da ne nsa so no. Yesu da ne nsa so no. Wo si mehu wo nya pon de ba de. Enkwa gye. Because de oda ne nsam no e ye
Yahweh salvation.
Egetietia nti wose mani ahunu Yahweh salvation that mani ahunu Yeshua a etre wo nyankopon wo de baade
onkwaje
ehn nti unya botre koka hono ma obete ase ebro ni nti mayemfa ensi e hono mo eruade pa next week ye be san so ato aso menim se ebre sima bi hono mo a ene nka ko ba ko mienu pa bi na nka etiefo abam kakra bi na wo asembisa bi a na wabusa wo asembisa bi a na wabusa me pa chao John 10:30 and dia kan nyina no me pa cho college stupid and na yefa enti oho ye hade na wabo wuram oho anye hade ani negese ulowa utibi no a na yetumi edi
nkomo ka. Tumi de beye kwen kwen kwen.
Ah, David wene ne. Obeko ntem kra. Ntimi pam chao yema volume no emra fom ansa na yafre. Me pa chao John 14 verse 9. Next week ye be chire mobade adoma. Me pa chao yafre o sey e na kase frenfa. Ah.
Alejako.
Me pa chao frosa kase frenfa.
Ampacho me kase free okono ngomede kobi.
Kobi kono ngwe ntio.
Ampacho me gaje me bisa se. Except pata Christo ni so ti odonu mana. Ana se except pata Christo ni so ti odonu. Ana se anu to kono mbo wi ase nyomuno. Yo omugbo tene ne bra. Yo omugbo nyuma e ha onyame ba. And also omenya nkwana.
Obi ene ho beti mabo abote ne bra ko bo wi ase nyomda. Iwi ase fo bo wi ase na tene fo bo atene ne fo odum. Me pa cho o de se na prefer fa. Question, I was saying, yeah, the topic now you're treating.
I'm a little bit of a
but onye
Jesus Christ nko
eso no eja nko me pa cho God de eye title eja nko no oba nko but obia me pa cho o temenka
me temenka
aha nti eye Jesus o title no as God but onye eja no we oba eso no eja de eso no oba no
me da fi be pray eno na me
me pa cho san so na eye ti okay ye de si ya no mu na oba de adom me pa cho next week no ke fa ye nya butu ne answer sir John 14
yeah.
9 ada we ni mu yi na enchirimu no embranti me pa chaw ye de si e hanom ene oba ade aduma next week no ye beba sir John 14 verse ade na isu kan say de ohu me no we hu aja no John 10 verse 30 me na aja na ye baako e na ai me no wada ada mu hu ni nyina e be ansa eno ama yin nyina atumi atiasie yi ansa ne yakọ Yeshua oye Mesia no ana Yeshua na oye Mesia no emu nchirimu ye de mosi Obediah Amankwah ni asafo ne Messianic Faith Salvation Assembly any animal edia shiemu ewo tender tv so production no da bia e very strong producer bakope dj Richie ena ebo adwuma samba bia etumi ekọ nkan nemu camera ne light side de na chese onua oseya wona pamfu eye jujin ena trinity two seat ena afi krampo nso onua nat ena abo adwuma den sa ama camera ne light side bia etumi akọ nkan oba ade aduma next week ebe san so atoa so wo pese oni edi nkomo aye numbers ene wo screen so no wo asem bi sabi wo pese wo so yasene ana so pese oni edi nkita ho a 0247947812 ana 0273568777 0273568777 ana 0247947812 nyangopon hira emra ye nyana yeso Obediah Amankwah ni ena kefa oredo nso na ken kan twese mu no edi emaye urade pa da sende yebesan so ehia bi mu yenyina ye ma bai
our father who art in heaven
yeah
hello be thy name thy kingdom come
yeah
ewiase ewiye ebrei mu yesu ka asem bi o Matthew 24 verse 4 say mu hoye na obi anada mu e ka mi akwakwo ye se butaye hodo ye a dodo no ara e wase yete ne yete ase e wo twakwonko ni mu no enti ase bi enye adwuma ebinum se nyangopon asem no kura contradictions e wo mu obi kura se bible no kan a wonte ase obi se awadodo enye bone obi se da bi da awadodo e nyangopon